It's Warrant again.
Anata meri ni sumu, sisi nani, hayo ndio tunataka. Wanaeleza ni sumu, sisi nani, hayo ndio tunataka.
Don't you talk.